tapu moe tolu tapu tapu, o kune ao niu ai koe ni, pia moe ka hau. Tapu moe ho eike pāe ngā, o kuwhie alofi oi hau. Hātau i whanua, moha matāpore, kei whakamau e tala lo au. Whakatulau atu ai whekau pure oi wāhe ngā, moha tala whekau, kau amo tu ai lo tu, whine mui moe tala vou, au sia e tau whanau. Tala o whakakato e whanua moe lotu, tuku keu whakamalu malu. Kau tā siri siri atu he kawenga kua whakatu ū. Tapu i whitapaka, kawa mālohi, moe whaitoko na tapu. Tulau atu moha punake he whatu māu. Pea holo pē mea ai matanga kau tala loto atu. Te ria na ataku, ko a te tala laku laku. Ai whakatoka ngani, mihe te fito hoku mafu. Siau kau ngā aunga pirikimi, moe kau ngā toho palau. Koe tolu i meani, koe koto mau mau. Tapaka, kawa mālohi, moe whaitoko na tapu. Hono whakariri fū, si e ku whakamatala, ka oku amu atu. Whaka awha bē hasola, ka oku ilo e heau. Kau e siriana, mou ā o reo. He koho tau whiri, oku alu whano holo. Koe kumi bē hataha, ke de mātu aki folo. Koe kumi bē hataha, ke mātu aki folo. Kua si tafia ya tokolahi e tau nonofo, siwai amanaki pe aiku ai ki whanua loto. Tamatonga, whaiha o whiri whakapotopoto, koeni a lari o lo, tongi a ki ho loto. Whaka vei koula, whaka apa apa, mamahi mea, tauhi waha a moe loto tō, ko ia ia ai tau whatunga motua ki he tau nonofo. Uisa e tapaka ho kā, nounau e kumanawa pia holo moho ku whakaofo o wha. Kawa mālohi a hooloi moho mio i. Ho tala mai koe mea whakamanimani ki he nofo taimi. Ka kua au hia ai a tala wau moe fine mui. Pia movete ai moe mau mau luta o ngahi whamiri. Whai tōko na tapu, tō kua moko ke tū moe lau. Ka ko hai fuasi i whanau, kua motuhia si o nau kaha. Te whē kau tala wau me fine mui ko hēsia nau whakakaukau. Nā moe mātu ā moe tauhi whanau, more ai pia moe manatu. Te urepa a he, he koe taula ngā o kutu moe whaila. Ka koe taria, mi he kai koula, mi he kariloa, tuku e kai mātai alumua, tau whoki bē kia sātai, koe tuhataha moho tau vai vai. He kuna ririu e te rea tangi koe pupunga matawai. Kau e siriana o Aotearoa, koe ni e tala mi he toluta hai o tua, koe whaito o pē e lava, koe tā i hoto ofa anga. Moni sā me te au tāhi wā vesi hi wā, e whakamaa e ha tala wou hono hala i e ha, he ne tauhi ia ke hoa moho folofola. Sino e mea kau tata watu, tapaka, kawa mālohi, moe whaito ko na tapu, koe kupehe atu, tapu, koe tapu. Lewai malanga, na tua o vātu.